selector come in.
Kikundi cha majambazi sugu maarufu The Kibiriti Gang wamejirudisha uwanjani.
Hii sio kibiriti ile ya kupita na vibeti aise. Hii ni kibiriti 2.2.
Kwenye mara yako ya kwanza uwanjani, ground wa kunask.
Because I need to what these guys?
Sijikojole.
Allah?
Brad gasket. Hiyo tumekataa.